Omar Kari Kari lay bi amé Babacar Faye jam kambe ñe Babacar Faye
Babacar Faye Babacar Faye Mamadou Diouf